the cherubim. You alone are God. We worship you because of who you are. Even this morning, oh, we just want to send the incense of worship unto heaven. You alone are mighty. You are exalted. We lift up your name. It is the name that is above every other name. Ulamaya Situ Kashina Hata Kasia. Jesus, we love you. Ooh, we love you, Lord, because you loved us. You loved us so much that you gave your only begotten Son to be a sacrifice so that our lives would be saved. Ooh, we love you, Jesus. And Amaya Hasuya. This morning, the Lord is good. All the time.
The Lord is good.
Yeah, thank God. We need to come CCI. When he came, Jesus. We need to love our mama and to be in Jesus. Abashai go go. I worship him. I like higher. To Jesus. Can we just go straight to the Word? Second Chronicles chapter 5. Bazalwane uma ke ku Kingdom Worship Night, and there is a series of ministers that are going to minister. Uba kumoya interview time they stand in the pulpit because you are worried ukuthi bazobuya yini bese Nkosi yami unginike lona. Nomama kudlela ngakulo uNkulunkulu okungcono noma imeseji ngafana kodwa bangabe sibavule na ivesi ngemeseji. So my bong goes to take for the overview second chronicles. Chapter 5, Sisufunda verse 4, 5, 6, then Sfunda 11 to 14. A coming negotiate to Uchesu. Yatala Ufundayo, a Lenka and a status Funda Saki, as Funda second chronicles chapter 5, verse 4, 5, and 6. Then Abesas Kundele, verse 11 to 14.
Verse number 4. The setting down Kamaluma Israel. Amale Vapa Misumpo. Akupu Kukhuphula umphongolo netende lokuhlangana nazo zonke izinto ezigcwele. Nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni. Kwakhushulwa ngabapriesti nabalevi. Inkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano ka-Israyeli eyayihlangene kuyo babe phambi komphongolo. Bahlaba izimvu nezinkabi ezingena kulotshwa zingena kubalwa ngobuningi bazo.
Amen. Then verse 11 to 14.
Kwathi lapho abapriesti sebephumile endaweni engcwele ngokuba bonke abapriesti ababekhona babezingcwelisile bengazigcinanga izigaba zabo. Kusemi ngasempumalanga kwe-altari amalevu abahlabeleli bonke kanye no-Asafa noHimani noJutheni namadodana abo nabafowabo bembethe ilinele elicolekileyo bembethe amasina bephethe amasimbali nezigubhu namahabhu kukho konke. Kukhona kanye nabo abapriesti abayikhulu namashumi amabili bekhalisa amacilongo. Nalapho ababephethe amacilongo nabahlabeleli bezwakalisa kanye kanye izwi linye lokudumisa ngokubonga uJehova nanxa bekhalisa amacilongo namasimbani nezinto zokubethwa. Bedumisa uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umi phakade. Khona indlu yagcwaliswa yifu yona lendlu kaJehova.
14.
Baze bangema abapriesti ukukhonza ngenxa yefu ngokuba inkazimulo kaJehova yagcwalisa indlu kaNkulunkulu.
Amen. The trumpeters, Ntokozo 13 and 14, the trumpeters and singers performed together in unison to praise and give thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. They raised their voices and praised the Lord with these words: He is good, His faithful love endures forever. At that moment, a thick cloud filled the temple of the Lord. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the temple. Father, this is your word. We pray that you speak your heart through your word even this morning in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Bazalane incwadi esifundayo. Which was the Solomon. This was a very exciting time for isizwe saka Israel. Uma sikhumbula kahle ke inkosi uSolomon wayeyindodana kaDavide. Elithi iBhayibheli uDavide wathi esehleli in his kingdom in his dynasty wathi mina ngihleli in this palace, but indlu kaJehova, umphongolo kaJehova, awunayo indlu. Wabese, he took it upon his heart to build God a temple. And then uNkulunkulu wathi Davide, awuzukunakha wena ithempeli lami, because you are a man of war, but your son will build me a temple. Then nangempela yazalwa indodana uSolomon and the assignment ekwakumele azoyi-accomplisha ukurula nokuthatha over after his father David. Lithi-ke iBhayibheli mawufunda umlando walo, uSolomon wayeyinkosi yesithathu kwa-Israyeli, u-Israyeli ohlangene. He was the third king was Israel, and he was the last king of the united Israel. Because the first king was Saul, and then the second king was David, and then there was Solomon. But after Solomon, umbuso wa Israel wahlukana. There was a kingdom of Judah, which was the southern kingdom, which only had two tribes. And the tribes are Israel, they were 12, verse 1. So, kwathi makungena uJeroboam, no Rehoboam. And then we impose our taxes and our sanction, which were difficult for abantu. U Israel was fulana parat. Then izizwe zimbili zaba sembusweni ongaka south wase Judah. And lawo ma tribe is the tribe of Judah and the tribe of Benjamin. And kuthiwa bona I capital city yabo yaqhubeka yaba iJerusalem. Then there were other 10 tribes, plus the remaining tribe, Yara Benjamin, kushukuthi the remainder, I tribe Yara Benjamin, yahluka nakabili, kwakhona elandele kingdom Yara Judah, enye yasala kulama tribes awu-10, aforma a kingdom of Israel, which was known as the Northern Kingdom, and their capital city was Samaria. So uSolomon waba inkosi yokugcina ubusu Israel wonke uhlangene. Malibonga igama lenkosi. Lithi ke uSolomon mayezahalwa waqanjwa igama umprofethi uNathan elalithi uJedidiah. I was so surprised when I learned about this. Ngoba lithi igama elithi Jedidiah lisho ukuthi because the Lord loved him. Ngoba uNkulunkulu wamuthanda. So lo muntu owakhela uJehova ithempeli umuntu vele owathandwa uNkulunkulu. Noma engazalekanga ngendlela abantu ababelindele ngayo ebukeka inhle emehlweni abantu. But igama lakhe umprofethi maye kuphi igama uthi this one is loved by the Lord. Malibonga igama lenkosi. Lithi ke iBhayibheli uDavide before akhothame kwaba nezinto ezipractical ayifundisa indodana yakhe uSolomon. One of those things is the faithfulness to God, ukuthembeka kukaNkulunkulu noma ukuthembeka kuNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi. Eyesibili, what you must make sure that you build the Lord the temple. Obesithathu, what you need to make sure that the kingdom or the dynasty is stable. So he had to make sure that there is stability in the kingdom. Malibonga igama lenkosi. Lithi ke iBhayibheli before uSolomon akhe ithempeli umphongo lo kaJehova wawukade uhlele eGibhiyoni la khona owawukade kugcinwe khona. And to bakhipha kwethempeli kwabathatha iminyaka ewu-7. Malibonga igama lenkosi. So la kwi-passage esifunda kuyo sifunda nakhona ithempeli selakhile manje sekune occasion that is very exciting for Israel wonke la khona ithempeli selizodedicatewa kulo muntu elakhelwa yena. Kusho ukuthi ukulakha ithempeli noma kungathatha isikhathi esingakanani ulakhela uNkulunkulu, but ungakhohlwa ukulidedicatela kulo muntu olakhela yena. Ithi iBhayibheli that was the occasion eyabonakala inkulu kakhulu ka-Israel, dedication of the temple unto the Lord. Ithi ke iBhayibheli the elders of Israel were there. Ngithe mangifunda le nto ngathi engathi besingafunda nje thina-ke esilandele ebantwini abadala ukuthi khona izinto noma ukunikwa i-wisdom kangakanani ongakwazi ukuzenza ama-elders akho engekho. USolomon ukuze aenze sure ukuthi kunesitembu sokuthi le nto ayenzayo inoNkulunkulu, all the elders of Israel were there. Kusho ukuthi ama-elders noma ngabe ayegugela kangakanani enza sure ukuthi adondolozela ethempelini, ngoba wonke umuntu ufuna ukuyobona lo mlando ozokwenzeka. Uzohlala endaweni eyodwa babazi uNkulunkulu osentendeni lokuhlala. ihlanganyela ithabenakele ekuloke kuvwa nalo along the wilderness. Kusho ukuthi through all seasons of their life, the only resemblance of the God that they knew was the God who was seated in the tabernacle. Owayephathwa asukuniswe abekwe phansi aphinde asukuniswe. Kodwa basekufikile isikhathi sokuphumula kuka Israyeli. And uzokwakhela uJehova ithempeli ukuze uJehova ahlale phakathi kwabo. Uyabona ke into emvele ngayi imagine ukuthi ngesikhathi umphongolo wesivumelwano useGibhiyoni, kusho ukuthi wonke umuntu owayefuna uNkulunkulu kwakufanele ahambe aye eGibhiyoni. Kodwa uma sekwakhiwa iJerusalem, they made sure that it is central. It is indawo esesenta, accessible to all the cities of Israel ukuze bakwazi ukufika kuyo. Malibongwe igama leNkosi. And then the passage asifunda kuyona is when they dedicated the temple unto the Lord. Lithi Bible, all the elders of Israel were there. Afika bonke abadala bakwa-Israel bezobona i-fulfillment of the promise. Malibongwe igama leNkosi. Lithi iBhayibheli uSolomoni kanye nabaphristi nabalevi, into yokuqala abayenza ukwenza umhlatshelo benzela uJehova. Lithi iBhayibheli bahlaba izimvu kanye nezinkabi ezingakwazi ukubalwa. Kusho ukuthi indlela ezaziyiningi ngayo, they could not even count any longer. Malibongwe igama leNkosi. Uyabona ke uma sikhuluma ngeKingdom Worship Night, when we speak about worship, awukwazi ukuhlukanisa i-worship and sacrifice. Awukwazi ukuhlukanisa indumiso kanye nomhlatshelo. Malibongwe igama leNkosi. Bombe ngono bona, I must say, bazalwane, ngoba babehlaba izimvu ney'nkambi ukukhombisa nokuletha indumiso kuJehova. Kodwa uma sefika kwiTestament elisha esikhathini sikaJesu, lapho sekuyekiwe ukusacrifiswa ngezimvu kanye ney'nkambi, sibuza uPaul kuRomans chapter 12 verse 1 uthi, ngiyaninqanda bazalwane ngokubena kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu
kube ndumisa phela. Kwi Testament elisha
They sacrifice. ESPD, they purify themselves. Emperor Lokoba, they say, oh, Father, Pomolo, catch your offer, Akin, catch your offer, Maribonga, Maribos. And let it go Israel, Yahushua. Now we know that God. And God is going to reside Pagati kwetu malimongu kamalekosi agazuguba sekipyo kupela noma agazuguba la kaya kute kwa ba sesi yazi kuti sengune tepe kushukutu Jehovah says makele indawo where he can dwell. Sakele uJehova manje indawo angakha ahlale kuyo forever. Ngoba the problem with the moving ark is that if you miss the pace of the ark, you miss the grace as well. Kusho ukuthi uma ufike umphongolo ngoba lithi abaphristi kufanele bagade ifu. Uma ifu lika laphakama kufanele nomphongolo uphakame. Kusho ukuthi uma wena usalini wangahamba ngesikhathi umphongolo uhamba awuhambi kanye nani nefu leyo. Kanti ukuba komphongolo ethempelini likaJehova kwakusho ukuthi uJehova sezohlala phakathi kwabantu bakhe. Malibongwe igama leNkosi. Lithi ke iBhayibheli. When this celebration took place, uma beqala be celebrate, kuthiwa kwakuyisona occasion indeed. Kusho ukuthi kwaba yinto eziwayo ukuthi le celebration kumele nakanjani siyenze ukuze siselebrate ukudedicate indlu kaJehova kumnikazi wayo. Malibongwe igama leNkosi. Kusho ukuthi kwakubuyiselwa uJehova endaweni yakhe emfaneleyo. Malibongwe igama leNkosi. Lithi ke all the members of the church, they were there. And one when you said to give me, kufanele sikujwayele ukuthi ukukhonza kube inature yethu, not just the culture yethu. Kusho ukuthi ukuze sontweni every Sunday, akube inature yethu. Singaphoqa. Ngoba lana wonke umuntu u-Israel kwakufanele abe sethempelini mhlawumbe dedicate ithempeli. Uthi umangcwele kunabazalwane who have a tendency yokukhonza haphazardly. Kusho ukuthi uya ebandleni mhla ezifile ukuthi ngihlale ukhonza. Uthi inkinga ngalokho is that you will miss special occasions. La uNkulunkulu asuke ehle khona special eze kubantu bakhe ezobanikeza izinto. Uma wawumuntu wakaIsrael othi hayi abahambe nkosi yami bayobonga ukuthi uSolomon usezowalakha ithempeli, you would have missed this occasion. Futhi umangcwele kunabantu abanjalo bayamthanda ukumthanda but they come to church haphazardly. Kusho ukuthi bayeza baphinde bangezi. Kanti ukuza njalo kuzokusiza ukuthi ungayimisi imuvi kaNkulunkulu. Ungakumisi ukwenza kukaNkulunkulu. Lithi ke uma umphongolo ubekwa in the holy place phakathi kwamacherubini uma mnondomisa uyichazele kwakukhona imesi sithi ngaphezu kwawo eyayimbozwe amaphiko malibongwe igama leNkosi. Lithi ke inkazimulo kaNkulunkulu yayivela kanye kuphela kusawumphongolo wesivumelwano kanye kuphela ngonyaka kule kwimesi sithi. Kube isona sikhathi ekuthiwa it was a day of atonement. Kube isona sikhathi sokuxolelwa kwezono zonke zabantu baka-Israyeli. Kusho ukuthi uma nje inkazimulo kaNkulunkulu ivelile kanye on the day of atonement, bese izono zabantu for the whole year zibe seziyasulwa. Malibongwe igama leNkosi. Manje-ke la umphongolo kaJehova usuzohlala nabo phakathi kwabo. USolomon usewakhele indawo where God will reside. Malibongwe igama leNkosi.
IBhayibheli
uma ungena umphongolo abapriest nabalevi abanye babeshaya amahambu, abanye babeshaya ugubhu, abanye beshaya amasimbazi, abanye beshaya ama-strings, lithi babeshaya ama-instruments ahlukene kodwa they were all in worship. They were all in worship. They were united in what they were doing. Ngoba lithi bonke abantu uma umphongolo ungena endlini kaJehova kuthi u-Israel wonke wawuhlangene eJerusalema ethempelini. Jehovah. What he our priest, Mamma Telpoval, Bayonga, and Awenda, and Lenway, Amanda, the priest in Amalefi, Babeshaya, Namanya, the singers and worshippers, Babeshaya Mahapu, Beshaya Makuku, Beshaya Ama Amasimazi, Betumisa Ukulukulu, who took all the Babe for Yamuni. There are things as he gave us a religion of Mata. Sikwazi ukufika kuso uma singanabi inhliziyo yonke. Kusho ukuthi uma siza endlini kaJehova zonke inhliziyo zethu kufanele kube ukuthi Nkosi sifuna ukubona wena. Nkulunkulu sifuna namhlanje ukubona. Sifuna ukuhlangana nawe. Sifuna ukubona inkazimulo yakho. Sifuna ukubona uzenze izinto ezinkulu. Ithi iBhayibheli, they were all singing and worshiping. Kuthiwa 120. Priests, Nabalevi, Babe Tumisu Kulunguli, they were leaders of the worship. Uma Ufunda, Inwadi, Lakona, Sebengena, Sebezo inherited the land, Utoshua, Ufuman Sela, Izizwe, Indawo. Uti, Indawo, when you saw Zita with other tribes, and it went as they were walking as Israel, the crowd. But who must finally back inherited the land? What finally by you here? Go back, tribes out. Who should put it go to? Where you could try? Woman and Fanta, who took who to put that all your ball? Who was the Utata Leander when you can see? Who took that who's a young pin? I your and my inheritance. I said, who would end up about you? I best say, I told you now. Little what the Bible, who must say who's a sister in the Stanley? Who could look at a son of a bear in the Ulevi akabelwanga indawo ezweni lesethembiso. Wathi uNkulunkulu, nina, you are my portion. Nina angizukuninika indawo. Ngoba nina niyisabelo sami. Kusho ukuthi anginabela indawo ngenxa yokuthi nina niyisabelo sami. Kusho ukuthi umuntu abizele useva lokudumisa endlini kaJehova. Ngesinye isikhathi kuzothi mabanike zonke izinto.
I am seeing God fulfilling other promises.
promises that he has made. It should give me courage. You go to Kulukulu. We are safe. Little baby, they lifted up their voices. One voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord. But the Sabbath to me, Sakungulu. But for he is good and his mercies endured forever. But he, Makabongwe, Ujehova, Gokuba Mufi. Goguba umusawake, umi kuze gube pakati. Bashonga zilini, bati magabongo, uJehova, goguba mufle. Goguba umusawake, umi kuze gube pakati. Kushuti noze na ezogonga, abunga sitembe lika Jehova. Jesus. Ugumile futumu, anamfanele. Ukumnika izibongo ezifanele. Ukumtshela ukuthi ungwele. Namugula emzimbeni uthi kodwa Jehova umuhle. Namungena umsebenzi uthi uyababazanga wena ngosendwele. Ukhamaye. Makabona ukuthi Jehova ngokuba muhle. They all sang in one voice. Can we as a church be united? Uyazi ukuthi uma singakumbana njengebandla size ngamoya munye, size ngahliziyo munye, size ngamqondo munye, size ngamoya munye. Ukuzodumisa uNkulunkulu kanye kube nalesikhathi sokuthi bazana nephendukani. Kodwa sothi masingena lana sithi yima yakhusi nawasu likhaphakha suna hasana. Unity.
Come on, people! Come on, people! experience the season of apostolic and prophetic matters. But enough for the apostolic and the prophetic. They need to make sure they raise the sound. What he, Uma is sound in every kitchen of apostolic.
Presence of the Lord.
And today you can come to the front.